country.
Ti rero ushaka iki?
Ashaka mnani ama candies.
Ushaka imbombo.
Eh.
John Hambo mufise. Fisa mats.
Pano mene wewe utahura. Numusi ni Halloween. Eh, mtanga mnani ama candies.
Bere kanda kubaza ikiba.
Izo mbombo ushaka
zikozwe muki?
Misukari.
Misukari na amazi. Urumva? Injya uhora urya zikuzwa niki? Na amazi. Rijya sima utambukira kwajya mu ibarabara. Bari changa niki na mazi ajya masoda wiriguranwa akozwe muki mu mazi inzoga wiriguranwa zikozwe muki mu mazi imvura ikozwe muki mu mazi ajya ma juice wiriguranwa akozwe muki mu mazi iyo mpuzo uhora yimeseshike amazi iyo ufise umucafu uhora wiyoga muki mu mazi isamaki zibahe muki yaga mu mazi igihe so na nyoko bakora icaha cyo kukuronka wewe ntuzi ko babize icyuye Icho chuya chari gikozwe muki. Mu mazi.
Tora. Mu mazi. Kwa mazi ni ungira kamaro umwana.
Tora.
Uvangaho ya mazi.
Nje.
Uvangaho ya mazi. Nyarutsa. Chap chap. Jaco. Jaco. Murabona ikigabo gifise ubwanwa ukaza kunsaba ngushaka imbombo zaba Mubona
Dizi soso mare nyarutsa chap chap